Promosiyo y'agakura n'akataraboneka muri Star Times. Ku banywanyi bashasha bifuza kwama mu munezero. Ubu guze decoder terrestre DTT. Uca wirongera meza abiri ya bouquet unique. Uguze decoder satellite naho. Uca wirongera meza abiri ya bouquet super wirabira ku buntu. Sivyo gusa. Ku bari basanzwe abanywanyi nabo. Uguze bouquet classique. Ucironka bouquet unique. Hamuguze bouquet unique cyangwa super. Ucironka meza abiri. Uguze naho bouquet smart kiringo cy'ukwezi ucuronka buke super ukwezi kose ibindi bishasha navyo biguma vyiyongera niwirabire zanyino mbunza amafunguzo umupira w'amaguru uciye kuri Star Times championne y'ubwongereza bita FA Cup muisanga mu vya bihangage mu mupira w'amaguru Liverpool, Chelsea, Man City, Man United, Arsenal ibindi bihangange muciye ku mashene ya Star Times inkino zose muzirabire nk'abari mu kibuga ngivyo rari bishasha tahandi mu bisanga Championnat y'Ubwongereza FA Cup neza television numérique n'ahandi zibarizwa tari muri Star Times kandi kuva ku bantu batanu gushika ku 10 bagiye hamwe Star Times ibagabaniriza ibice 10 kwijana Star Times iracari ya mbere
Star Times
Yes yes nko mubibona umutumire wacu wa mbere yashitse uwo nawe suhundi nuvuye hari ya muri Star Times turagwa ikaze mushinga na
murakoze kwikaze mu mpaye ndisanze kandi muri televiziyo yacu
ariyo yes, mwari murakunda kutugendera ariko ni rya mbere mushika mu kiganiro cha Binews
eko ni rya mbere shitse muri Binews neze ko nanje sanzwe nzanye ama news mashasha cyose
yego cyane n'acane cyane ko na televiziyo yacu bayibona baciye kuri Star Times na vya bibazo byinshi bwo bafise turakeneye n'amakomantere yayo ego ariko urashaka kwidondora gatoyi ku bantu kumbure batuba bakutse
ego itsina nitwa Germany Baruta abantu umwe bari mu isata cy'udandaji mwishira hamwe Star Times
marketing
ego
cyane tugiriye ko bishasha muri Star Times nivyahe turazi ko mwaheruka muri promotion ya décembre mwebwe ntimucika
oya ego
na janvier hose ni eh
ego inyuma yuko abakunzi bacu dufatanije mu guhereza umwaka n'ama promotion tandukanye twa twabahaye twatanguranye umwaka mushasha kandi n'ibindi bintu byiza cyane twovuga ko bigezweho ikintu myenza hano ni kijanye n'umupira w'amaguru hanini kuri no munsi nza gushimikira ko ni inkino twatumwe n'abakunzi bacu jewe nabimaze igihe gitari gito ntari hano mu gihugu nari abakunzi hamwe n'ishami Star Times ryari ryarandungitse aho nashoboye gushika mu gihugu cy'Ubutaliyano ndashika mu gihugu cya Espagne ndashika no mu gihugu cy'Ubwongereza icyo bari bantumye babakinyi bakomeye ko bakeneye kubabona kumbonesha kureza Star Times baciye ku mashene ya sport ya Star Times icyo rero chance ndokanye no munsi kubashikiriza inkuru nziza nshobora kuba narakuye mu rugo rugendo rw'akazi narimeze mu minsi
ego ngira barumva ko abakunzi b'inkino canke b'umupira w'amaguru bazoshobora kubona hajya ni gikombe bacita
ego nico ngire ngigwe ko
yego
ego ndashobora guhera mu gikombe kiko kiraba bitatangura no munsi mu gihe cy'Ubutaliyano aho hari inkino zikomeye mu gikombe bitaye gikombe cy'umwami izo nkino bigeze mu gice cya kane gishira cya nyuma aho uno munsi isaha 3:45 turaza kubona Naples na Lazio Roma ejo ku bakunzi ba Ronaldo Cristiano Ronaldo na Juventus yiwe bazaba bari mu kibuga na AS Roma isaha nimwe ni isaha 3:45 ku masaha y'Ubujumbura cyangwa ku masaha y'Ubuhigi Carlos aho bashobora kuzikurikirana ariko kuri zo ku mashene ya Sport mu Star Times aho ni mu gihugu cy'Ubutaliyano ariko kandi narashoboye no kwishikira mu gihugu cya Espagne aho naho ba Messi n'abandi ba Ramos batandukanye bashobora kubaza bari mu kibuga guhera ejo ni mu gikombe naho ni cy'umwami mu nkino zizotangura ejo turabona ko ejo turabona nka Sevilla na Levante zose ziri mu kibuga tubone ndetse na Barcelona na Real Madrid izo zose zisoba ziri mu kibuga ziko zirahangana n'imigwi yazo rero nico cyatumye dushika hano ugambira kugira ngo tubamenyeshe abakunzi ba Star Times ndetse n'abandi bantu bose batarashobora kugura Star Times ko izo nkino zatangura no munsi ndetse zikabandanya n'ejo na hirya ejo ko zitoshobora kubacika ndetse ziranabandanya kuko no mu mpera y'indwi tuzoshobora Star Times tuzoshobora kubashikana mu gihugu cy'Ubwongereza aho bazora bakaye ikombe bita FA Cup nazo inkino zaziko zirabandanya aho nka ya migwi za Chelsea za Man City Man U donc baba kunzi bose bazikunda bamenye kizo nkino ubu tuvugana ziko ziraca ku mashene yacu ya Star Times.
Mbe ayo mashene murashaka kuyadondagura canke?
Eko, turashaka kuyadondagura. Ubwa mbere nuvuga ko na mashine ari muri bouquet Twitter classic ni bouquet kugwa 26000 ku kwezi canke bouquet spare ni bouquet kugwa 30000 buze classic ni kwakoresha antenne sanswe spare naho ni kwakoresha antenne parabolique ariko kandi Star Times yaragerageje korosha ibintu ushobora kumbura ko butavuga kuti ayo 26000 nta ifise canke ayo 30000 nta ifise ariko urashobora gucusimbira ku biro kwegereye ukagura amashene yindwi turashobora kuriha kundwi ni 9000 navuze bwa mbere kuri antenne sans n'ibihumbi 10 kuri antenne ya parabolique no kuvuga muri yindwi yose izinkino twa turavuga ushobora kuzibonera ntibagiye ko hoho dusange turi no muri promosi idasanzwe kuburyo uguze nka 30000 tukaguha amezi abiri uguze amashene yose ya 30000 kuri antenne sans none tuguha amezi abiri uguze buke ya 26000 tucurabona amashene yose uguze buke ya 13000 naho ucubona ambuke ya classique nkuko uguze amashene ya 16000 naho ubona buke iri hejuru yayo ya 30000 iyo ni promosiyo nayo ije yatanguye uku kwezi kwa mbere yace ihera ikwirikira iyo twaye ko mu mpera y'umwaka ndetse tunabandanye tunongera ko nibi byiza bya sport twashimye kuza kubabwira hano.
Ego cyane numva ataco nubaza byose usa n'uwabivuze kiretse niba hariho akandi mwa mwisigarije
akandi ntako nisigarije yonje hano ndakunda kugenda buze byose kiretse ko ibya Star Time tushobora kubimara ni byiza bitandukanye ego reka ngende nababwiye ko tubise ubwoko bw'amadekoder ariho dekoder isanzwe iyo nayo iri kuri promotion ikugwa 1600 ni dekodere iri kumwe na antenne iri kumwe kandi na abonnement y'amezi abiri ariho kandi na dekodere ikoresha urutaro nayo ikugwa 1605 harimo dekodere harimo kandi na abonnement y'amezi abiri kare kwa urari abonnement y'ukwezi kumwe ariko numva ko nayo turi twabaha yindi bonus y'ukundi kwezi tukibutsa ko abasanzwe bakoresha antenne parabolique RTNB iguma ari kubuntu nkani bari mihugu hagati bitandukanye hanyuma bikindi nkuvuga ni iyo bonus ntije kuvuga nayo i promotion isanzwe iri kubagura abonnement tukibusa kandi ko Star Times atacitakoze kugira ngo yegereze abakunzi bayo aho uri muri sare yawe ushobora gukoresha telefone ya gahezo gakoresha ko cash ugahosharja cyangwa ukegera kuri Payway cyangwa ukegera biro vya agency yose ishobora kukwegera bashobora gutunganiriza hanyuma rero reka kumbure ngaruke kuri zo nkino nako ndababwira ko abakunzi ba Cristiano Ronaldo mu Butaliyani uno munsi nyine tuvugana baza gutangura wowe bazokina ejo muri Juventus ariko uno munsi arugo rukino rwa Napoli na Lazio Rome 29:45 notumira ko abakunzi ba Star Times n'abandi bose batabaye bacitswe nako kajyo kurora Star Times ko bitabacika ejo naho tuzatwinjiye muri Espagne mu gikombe cy'umwami cyaho aho za Real Madrid ba Messi muri Barcelona na za Atletico zizwazi ko zirabandanye muri weekend naho nakajyo keza naho niko kubandanya twiginana aho igikombe cy'umugwangereza naco bitwa ko kirabandanya na ya migwi myiza musanzwe n'abakinyi beza musanzwe umenyereye yego aho handi nabamenyesha ko nta handi rero atari muri Star Times turabahaye ikatsa
yes nibaza ko uza kugira ikibazo aza kucandika muri comment kumbure sijya nyuma bashika hano twe turakunda bashitsi kandi bazokuma baza reka tugushimire bwana Jamari
ego reka nanje ndabashimire kandi ku ikazi mwampaye reka kandi shimire n'abakunzi ba Star Times bumvise akakamo kandi bagiye kukitaba muno mwanya nyene guhera no mwanya tugiye kuvugana murakoze
mego muturamukiriza abandi hariya nka ba Claude n'abandi
ashobwo tuno bwanyu nibaza ko bushitse
murakoze cyane yesi reka tumuherekeze ariko dusubire tubacishizemo kano ga publicité mushobore kubikurikirana byose mu kanya gato
promotion yagakura nakataraboneka muri Star Times kubanywanyi bashasha bifuza kwama mu munezero ubuguze decoder terrestre DTT uca wirongera meza abiri ya bouquet unique uguze decoder satellite naho uca wirongera meza abiri ya bouquet super wirabira kubuntu sivyo gusa kuba ari basanzwe ari abanywanyi nabo uguze bouquet classique uchironka bouquet unique hamuguze bouquet unique cyane super uchironka mezi abiri uguze naho bouquet smart mu kiringo cy'ukwezi uchironka bouquet super ukwezi kose ibindi bishasha navyo biguma vyiyongera niwirabire zanyu no mbunza makunguza umupira w'amaguru uciye kuri Stack Times championne y'ubwongereza bita FA Cup muisanga mu vya bihangage mu mupira w'amaguru Liverpool Chelsea Man City Man United Arsenal n'ibindi bihangange muciye ku mashene ya Star Times inkino zose muzirabira nk'abari mu kibuga ngivyo rari bishasha tahandi mu bisanga championne y'ubwongereza FA Cup neza television numérique n'ahandi zibarizwa tari muri Star Times kandi kuva ku bantu batanu gushika ku 10 bagiye hamwe Star Times ibagabaniriza ibice 10 kwijana Star Times iracari ya mbere
Star Times